Wala wala bafethu, it's your boy uNene ungakhohlwa ukucindezelela la bathini lebomvu. Yabo ukuze nangelinye ilanga mangiphosa uyithole usoshayisana. So today guys, I won't be posting ingoma, but ngishayela ama content nyana nje yabo siyabamba bamba la sibizwe khona. So today guys, I was just scrolling lapha ku TikTok, then I come across nale video le yalo umjida lo kuthiwa u King Ginger. So lo umjida lo bafethu, before nje ngintshengisa le video le qala. I wanna share something with you guys. Lo mjida lo asikudingo sokuthi uze umbeke isandla. And the reason why ngisho njalo, u King Ginger so ekufice uyisilima, wenziwe isilima, upenda wenziwe obunye futhi ubulima mase umbeke isandla. Anibuke le video le.
Pera isi sami. Oh shit.
And whenever uma ngibuka le video le bafethu, into engxaka kakhulu ukuthi lo mjida lo uyalwa bafethu ngazo siyasukela.
Wait, awuthem. Ningishayelani. Niyenzelani into enezayo. Manje kusho ukuthi cha akini nekeke ukuthuthu. Manje waye ungishaya kanje.
Le ndoda le ithekene nayo ihlowa umuyo umjida. Kodwa lo mjida lo seshaw King Ginger umuntu ade emsiza manje emtholele ukuthi wenziwe isilimo. Hayi hayi deweke bafethu kuse uye futhi lo mfana loyo uNene ungakhohlwayo futhi ukucindezela la bathini lelibungu ukuze mangiphinde ngifaka futhi uyithole soshayisana sibonane ngevideo elandelayo.